Tawezagira uyu mwaka mushasha uwirwe dawe incuti n'abagenzi turawuguhaye kuba wawe mwite kugira dutorane ubwami bw'ijuru dutorane ubwami bw'ijuru ezagira dawe uyu mwaka mushasha iminsi yose tubona urukundo rwawe nitwigere tugenda kure yawe mu bikorwa by'umuzimagiza dawehezagira uyu mwaka mushasha ubuhirwe dawe incuti n'abagenzi turawuguhaye kuwawe rwose kugira dutorane ubwami bw'ijuru dutorane ubwami bw'ijuru dawehezagira uyu mwaka mushasha wuhirwe dawe incuti n'abagenzi turawuguhaye uwawe rwose kugira dutorane ubwami bw'ijuru dutorane ubwami bw'ijuru dutorane ubwami bw'ijuru.